radio inyinzu ijwi ry'ibiyaga binini.
Tutsi bagenzi namwe bakunzi ba radio inyinzu ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu makuru yo kuri radio yanyu inyinzu ijwi ry'ibiyaga binini. Kuri mikro muri kumwe na Angelise Mahoro. Udufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira akanenge ni engineer barakafitiye Diodone. Se mutungwa rero ni muni wa yatunganije aya makuru yo kwigenekerezo rya 18/0 umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Babasirikare ba Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye n'interahamwe za FDLR baraye basubiye kwiha ibara mu gutera ibirindiro vya M23 aho bishe n'abakomanda babiri b'uwo muhari. Muri M23 ishavuriraniga ngo ivyo ntibagiye kuvyihanganira ngo ingaruka y'ivyo bakoze bagiye kuyibona. Reveriano Ndikuriya ahamagarira imbonerakure gucungera umutekano w'igihugu kuko atabasirikare bakwiye basigaye mu gihugu. Abenshi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabarungitse kubacira amahera hanze igihugu. Ngo n'imbonerakure zigiye kuja zirarungikwa hanze igihugu. Ngo zimwe zishobora kurungikwa muri Congo kugwanya M23, ariko amakuru avuga ko hari n'izindi zishobora kuja gufasha interahamwe za FDLR zinjiye mu Burundi kudurumbanya igihugu c'u Rwanda. Turashaka kubica hirya no hino murano makuru. Ngo Burundi ntibuzopfa imbere CNDD-FDD ariyo igitwara igihugu. Ubusuma akagwika wa CNDD-FDD bavuga rikijana mu gihugu bakora burenze ukwemera. Umwe wese arondera kutunga kurusha leta, abanyagihugu banyarucari nabo bakicwa n'inzara. Ngo ubwo busuma bugeze no mu rwego rw'iperereza ritwagwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Turasubiriye kubaramutsa. Kaze mwido nido ryano makuru mushikirizwa na jewe Angelise Mahoro. Mugihe hari hamaze iminsi agahengwe abasirikare ba Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye na za nterahamwe za FDLR barasubiriye gusomborotsa M23 mu gutera ibirindiro byayo. M23 ivuga ko babiciye n'abasirikare bakuru babiri, ariko ngo M23 igiye kwereka izo nkorabara ko atari abana bo gukora muji. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha.
Hari hamaze iminsi agahengwe ku rubuga rw'intambara aho abatari bake bari batangiye kwibaza ko hari abakomeye bari kwarumvisha Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye kuganira na M23 kugira ikibazo cyabo gitorerwe inyishu mu mahoro. Naho byaruko Felix Tshisekedi ntiyasubira kurungika za nsoresore za Bazalendo rimwe na rimwe ziherekejwe n'abasirikare ba leta canke ba Afrika y'Epfo gusohotora M23 yagiye basubiza inyuma rimwe na rimwe ikabakuramwo abatari bake. Kwigenekerezo rya 16/0/2024 niho bakoze ibara baratera bimwe bikomeye ibirindiro vya M23 gushika naho bashobora no kwica abakomanda wo muhari babiri. Mwitangazo Lawrence Kanyuka avugira uwo muhari yasohoye kwigenekerezo rya 17/0/2024 M23 imenyesha abakuru b'ibihugu vy'aka karere n'amakungu kataco batakoze kugira ikibazo cabo gitorerwe inyishu mu mahoro. Mugabo Felix Tshisekedi akaguma ariwe ntambamye. Amenyesha ko kwigenekerezo rya 16/0/2024 Felix Tshisekedi nabo bafashanya basubire kurenga ku gahengwe kari kamaze iminsi mu gusotora ingabo za M23 batakoba nashobora kwica abakomanda b'uwo muhari babiri bari inyuma kure y'abariko bararasana muri ico gihe. Mu mvugo ya diplomasi kandi yumvikana umuvugizi wa M23 amenyesha ko batahuye neza ubwo butumwa Felix Tshisekedi nabo bacuditse babarungikiye kandi ko bazobyishura mu buryo bubereye. Nk'umusirikare Major Wiringoma avugira ingabo za M23 wewe ntaca hirya no hino. N'agashavu kenshi amenyesha muri Voix du Kivu ingene izo ntwari zibiri zishwe nabo bamenja. Ati M23 yamye yubahiriza agahembwe kasabwe n'ibihugu vy'aka karere n'amakungu. Ati yamye yubaha yongera yubahiriza amategeko atariko ku ruhande rwa Felix Tshisekedi nabo bafashanya ivyo ntibabikozwa. Ati bagumye baje baramirija amabombi mu banyagihugu tujejwe gukingira. Ni muri iyo ntumbero izo ntwari zibiri zari zagiye mu banyagihugu kubaremesha, kubashigikira no kubafasha. Ati kuko bari abantu bakunda abanyagihugu bakunda kubaba hafi no kubafasha muri byinshi. Ati kuwa 16/0/2024 ati waho barakoze ibara ati mu gihe batera ingabo zacu bakagwana ati baciye bakoresha yandi mayeri bicaho bakomanda bacu babiri bari bagiye gushigikira abanyagihugu ati izo ncungu zishwe zitariko zirarasa uri ngoma amenyesha ko ingabo za Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye eka naba FDLR n'abandi bafashanya badashoboye guhangana n'ingabo za M23 ngo bazineshe nico gituma bakoresha ibyo kumije mu bombe mu banyagihugu none batiye ku rundi rwego ko kwica abantu batariko bararasa ati twebwe nk'ingabo za M23 twatahuye ubwo butumwa kandi tuzobishura abishime ati M23 irafise morale nishaka bikwiye ati tuzotegerezwa gushika kuco dushaka kijanye n'intumbero yacu ati kubona badusomboye kugeza kuri ubwo rwego ati ntaho bitaniye no kwironderera bo nyene urupfu ati bagiye kubona ko bakoze akadakugwa biri ngoma ati yo twemera tugasaba ko ikibazo cacu gitoregwa inyishu biciye mu mwumvikano ati Tshisekedi nabo bacuditse bobo batwereka ibihushanye n'ivyo ati ubu rero M23 twabitahuye ati tugiye gukina uwo mukino bashaka kandi tuzobishura ati tuzobishura ingabo z'umwuga ngayo muri makama jambo yemaje wiri ngoma avuga ingabo za M23 ibyo byose ibigiye gukurikira ntivyoroshe ibyo byashitse mu gihe Felix Tshisekedi yarahejeje kurungika abasirikare ba Kongo batatu gusotora Rwanda abo basirikare bafatiwe muri Rubavu mu Rwanda n'abajejwe umutekano kuri iyo genekerezo nyene rya 16/0/2024 mu gatondo butaraca itangazo ry'ingabo z'u Rwanda ryamenyesheje ko umwe muri abo basirikare yagombye kurasa abariko barakizura biba ngombwa ko bamurasa bakamwica babiri basigaye bafashwe mbiri itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ryamenyesheje ko abo basirikare bisanzwe ku butaka bw'u Rwanda batabiteguye mu gihe bariko barakizura kuri ibyo bihugu bihana Kongo isaba wa mugwe w'akarere ujeje gutatura mutati abirakombiwe ko wofata mu minwe ico kibazo ikiziga cyo musirikare nawo bafashwe bagasubizwa igihugu cha Kongo twibutse ko ivyo byose byashitse amakuru amazi minsi avuga ko hari interamwe za FDLR zarungitswe ku mpaka wa Kongo ihana n'u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Rubavu yaboneka rero ko Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye n'aba FDLR yaka na za ngabo za Afrika y'Epfo ziri muri Congo bafise umugambi mubisha kudurumbanya M23 n'igihugu cy'u Rwanda mu ntumbero yo gushika ku ibanyabwoko ry'abatutsi muri kano karere bateguye kuva kera amakuru dukura mu basirikare b'u Burundi bari muri Congo avuga ko abategetsi babatwara baherutse kubaka amatelefone yose bari bafise ngo ntibashaka ko ibyo bakora cyanke bibashikira bimenyekana hanze ngivyo ibindi bigaragaza ko Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi bafise umugambi mubisha ariko rero abasirikare b'Abarundi n'ubu nta muhare ngo ntibitegure guhangana na M23 ngo nta kibuza ko babonye urugamba rushushe basubiza inyuma umugongo bakitahira ngo kubona Prime Niyongabo ariko aratoteza abanze kugwana urugamba kwa M23 rutabaraba sico kizobabuza nabo nyene kwanga kuja kwicwa nk'isazi kandi atanu buryo bukwiye bwo kugwana ubugezweho bafise tubitega amaso
arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha Reveriendi kuriyo arongoye SNDD-FDD asaba imbonera kure kwitegurira kugwanira igihugu kuko atabasirikare bakwiye gisigaranye imbonera kure zimwe zimwe zishobora kurungikwa muri Congo kugwana na M23 ariko undi mugwi ushobora kuja gufasha aba FDLR bavuye muri Congo muri Kigarama mwaka w'2023 zinjira mu Burundi mu kibira kuja kudurumbanya u Rwanda ariko rero ubwoba izo mbonera kure zifise urenze urugero kuko zizi neza ko zirungitswe gupfa n'inkuru ya mugenzi wacu Kaneza Queen Bella
imbonera kure zo mu ntara za Cibitoke na Bubanza zarangije imyimenyerezo ya gisirikare zari zimazemo indwi zibiri mu Cibitoke ni Haveriano Ndikuriyo arongoye SNDD-FDD yagiye guhagararira ibirori byo kurangiza izo nyigisho kuwa 12/2024 mu Cibitoke mu ijambo ryiwe yashikirije izo mbonera kure Reveriano Ndikuriyo yazimenyesheje ko zitegerezwa kwamazirikanuye ko zitegerezwa kumenya ko arizo zigiye gucungera umutekano w'igihugu mu gihe abasirikare basigaye ku butaka bw'u Burundi ari bake amenyesha ko amabatayo arenga 10 yose ari hanze y'igihugu haba muri Somali muri Centrafrique canke muri Congo iharanira intwaro rusangi Reveriano Ndikuriyo yababwiye ko nabo nyene batazoguma bacungereye umutekano w'igihugu gusa ko nabo nyene bazorungikwa mu makungu kugarukana amahoro n'umutekano aho bikenewe. Nta uzi ko kuva ku butegetsi bwa FDD imbonera kure zamye zirungikwa mu mpisho muri Somali zambaye impuzu za gisirikare cy'u Burundi. Abambere bagiye bitwa abakozi biperereza ariko mu nyuma bagiye bashigwa mu basirikare ukuri kwamye. Ariko rero Reveriano Ndikuriyo ntiyari karababwira ko bazorungikwa muri Somali kuko barazi nabo nyene ko ubutumwa bwo muri Somali bugiye kurangirana n'uyu mwaka w'2024. Reveriano Ndikuriyo yababwiye kuja kugwana na M23 muri Congo. Ivyo navyo imbonera kure ntizibikozwa na bujya zisanzwe zizi ko kuja kugwana na M23 ari ukwiyahura. Akarorero baramaze kukabona abagiye bakagira imana bagataha amahoro barababwira ingene bimeze. Ahananiye abasirikare b'umwuga ni twebwe twabishobora. Ikindi naco barazi neza ko naho bogendayo ari gupfira ubusa. Abategetsi ba CNDD-FDD akaba ari bo bironkera amadolari bahabwa na Tshisekedi nayo abavyeyi babo bagasigara mu marira atanubagarukirako. Eka na Evariste Ndayishimiye yaravyunyuye mu kwihakana abasirikare bafashwe na M23 ko atari ingabo z'igihugu akabahebera mu maboko ya M23. Ibyo byose biraca intege abasirikare barungikwa muri Congo n'izo mbonera kure nyene ukongera ko babaho nabi kandi atani bikoresho by'ingwano bigezwaho bafise. Kubona imbonera kure zigiye kurungikwa hanze eka no gucungera umutekano w'igihugu zitogwa mu ntara za Ubanza na Cibitoki ngo birafise iyindi siguro. Amakuru dukura muri CNDD-FDD avuga ko izo ntara zibiri zitatowe mu gihamana muri kino gihe. Izo ntara zibiri zihana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ngo izo mbonera kure nizo zizi ako karere neza ngo zishobora gukoreshwa umwanya n'umwanya mu guherekeza no gufasha aba FDLR binjiye mu Burundi mu gace k'ikibira cy'u Burundi na Nyungwe kuja kudu rumbanye igihugu cy'u Rwanda. Izo nterahamwe za FDLR zinjiye mu Burundi zivuye muri Congo igenekerezo rya 15 Kigarama 2023 umugwi umwe uja mu kibira uwundi usigara mu Rukoko. Uyu wa nyuma amatwa dusumira uwo baramaze gushika nawo nyene mu kibira. Izo mbonera kure rero zigira ubwoba zigeze mu gihe zigiye kurungikwa mu byo zitazi neza mu gihe zishobora guhura n'ibisirikare bikomeye cyane. Abavyeyi bavaza Cibitoke na Ubanza batanguye gusemerera ku mbuga ngurukana bumenyi basaba Reveriano Ndikuriyo kuja kuzana imbonera kure ziwabo imakamba nazo zije kota uwo muriro. Bamwe mbere bamenyesha ko bitumvikana ko abana banyarucari ari bo bonyene baja muri izo nyigisho hanyuma bakarungikwa gupfira ubusa. Mu gihe abana ba Evariste Ndayishimiye, Himeniyo Ngabo, Gelaz, Reveriano n'abandi bo birigwa mu nda y'indege n'amamodoka agezweho kandi aribo bategerezwa kuja gukingira itunga ry'abase. Uko biri kose igihugu kirageramiwe mu gihe umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yubahuka kwemeza ko igihugu atabasirikare gisigaranye bo kugikingira. Biri uko kandi mu gihe niyo bahamagariye ugwaruka kwinjira mu gisirikare canke igipolisi banka kujayo na uyobewe kwa wambere hahise igisirikare gwari urwego gwirukirwa cane no gwaruka gu Burundi kuburyo abatonda iyo bagomba kwinjiza baba umurengera abenshi bakabura bari bageze no kugwego go kwinjiza kuntara. Uyu munsi banka kwinjira muri ugo gwego kuko CNDD-FDD yamaze gutesha agaciro igisirikare c'igihugu nkuko yishe igihugu. Wa undati tuvahe tujahe Barundi.
Arakoze mugenzi wacu kaneza Queen Bella. Kigeze ahatemba aho bakozi biperereza aribo basigaye batera gatarina kandi bashigikiwe n'ababatwara ku rwego rwo hejuru. Abo nabo basanzwe batwagwa mu biro vya Evariste Ndayishimiye ariko ivyo ntibimuraje ishinga. Inkuru ya mugenzi wacu Esther Mucho w'Intore.
Hari makuru menshi amaze iminsi acana cana ku mbuga nkoranyabumenyi anashikirizwa na Radio Humura yemeza ko Generale Ildefonse Habarurema arongo urwego rw'iperereza twarigwa mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariwe akingira ikibaba abakozi b'iperereza birigwa bariba bongera batoteza abanyagihugu bafise amafaranga kugira bayabasahure atacamira. Abakozi b'iperereza bari basanzwe bazwi mu bikogwa byo kunyuruza abantu no kwica ntibari bwihe ibara mu kwiba gushika kuri ugo rugero ariko rero abatabizi mwomenya ko naho bigiye hejuru muri no misi ngo sibishasha amakuru dufise nuko kuva ku muhisi Adolphe Nshimirimana CNDD-FDD yamanye imigwi y'abagatarina bakoresha mu kwiba amafaranga menshi menshi nico gisigura ko abategetsi bamwe bamwe muri CNDD-FDD basigaye batunze kurusha leta uno munsi abakozi b'iperereza basigaye bakora abasirikare ba Kongo kera ngo abasirikare ba Kongo bababwira ko babahaye inkoho n'amasase ko bategerezwa kuzikoresha mu kwihemba ngo na generale Ildefonse yoba abwira abo arongoye ko atamahera y'uturusho abakwiye aravye ibyo bakora igihugu coronka ko babonye bo kwironderera aho bayakura nuko kuja baraja gutera ubwoba abafise amahera menshi bakayabakuramwo ku nguvu ico ubutegetsi bwabo bukora nuko bakingira ikibaba abafashwe nibabakurikirane akarorero kamwe ka hafi n'abakozi b'iperereza bazwi neza bafatanywe itonga muri kati Asiatique ariko bakaba bidegembya iryo nibuye ryaserutse gusa ariko henshi ubwo busuma burakogwa abantu bakavuga ko amatohoza agiye gukogwa ariko bigaherera mu majambo gusa nibitangaje naburya na Evariste Ndayishimiye wenyene adasiba kuvuga ko abanyuruje itunga igihugu atazobihanganira ariko bigaherera mu majambo gusa abo nabo bakabandanya biba atacamira iyo bamubajije igituma badahanwa yigovyora avuga igikuru ari uko basubije ibyo bibye gusa ngo kudahana imbwa bigwiza imisega none ayo basubije ari hehe ikigega c'igihugu kiba carabombotse iyo abanyuruje itunga ry'igihugu bose baba barasubije ibyo banyaze ariko rero birazwi ko Evariste Ndayishimiye adashobora kujya ugwara umusendede FDD numwe ngo nuko yivye itunga ry'igihugu ngo uwohora imbwa usutama yozimara zose nawe nyene arazi neza ko ibyo atunze uno munsi atari amafaranga amaze guhembwa va agiye ku butegetsi ninaca gituma yemeye agahonyanga ibwirizwa shingiro ry'igihugu mu kwanka ko abantu bokwerekana itunga ryabo mbere yo kwinjira mu mabanga be n'umugore wiwe itunga ry'igihugu bamaze konona sinzi ko uwo bashira imbere y'intahe bo hava amahoro ifi mu gupfa ihera ku mutwe ntawo tangara rero yumvise ko umukuru w'iperereza n'abakozi biwe asigaye bari muri bagatarina bakomeye niyo ngende y'abategetsi ba CNDD-FDD kuva kera uwo mugera w'ubwicanyi n'ubusuma sinzi yo urucanco rwawo ruzova ariko ngo akadasizeho kabagasema kandi ngo ntamvura idahita tebe bitebuke abo bose bishe bakananyuruza itunga rya leta nk'abanyagihugu bazobibazwa tubihe umwanya
arakoze mugenzi wacu Esther Umuco w'Intore ni kuri iyo nkuru yerekeye ubusuma bukogwa n'akagwi k'abasendedefdz turangirije ko amakuru ya radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini y'umunsi mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi mugire aho muba mwubahwe imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro n'agahwana.